이 못해 나와 봐봐 봐봐
But still may bend out. Ameenda kuongeza pressure. Ameenda kuongeza pressure.